UFO X call, enemy unknown. UFO X call, enemy within. UFO X call, all the chosen. UFO X call, I'm in a squad. UFO X 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 UFO X